Ka mitihani wapite kwa sauti, mitihani wapite. Tunawaombea sana jameni, tuwaombea Rabuka, mitihani mpite shua. Asante. Aya DJ, twende. Thank you so much. Thank you. Just a short song. Very short. Naitwa Kandot. Pigieni Kandot Makovi.